Mina kupublic domain. Uthenga useyibonile ukuthi useyinyileke manje sekunuka umhlaba wonke nabantu bamxwaya wase wasezongqambela ngaka amandla amanga. Ethi mina ngathi uthwele ngokoko wakhe. Kwazi kahle deep down enhlizweni yakhe usaqhuba bona ukusa, usaqhuba bona ukuhlakalipha. Kwazi kahle uthi ikho leyo nto. Ngangisho win with context. Ngoba even ngishabalandela bo Facebook bamtshena ukuthi hayibo. Abantu abakhuluma lebo ababekhuluma izinto ezinjengalezo yo-DSD nabalandeli babo bebanga ukuba womasikandi bedelelana ngendlela abadelelana ngayo. Mina kaze ngizekhulume leyo nto hlobo futhi angisoza ngayikhuluma into enjengaleyo ungaze angifikile ummisa nomatshana umfuna.